sanid waqtiga aad nasiisay iyo channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay.